ngenjena mura chalo ichalo mbu nakabila upashiwe no kya santungulula mwetata ili pepo lyanu kwa welo shikupe
the end.